twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. President Burundi Evariste Ndayishimiye yarayasozereye amasengesho y'iminsi itatu yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi. Ayasoze Zera yavuze ko ikibazo cy'ubukene n'ikena ry'amafaranga y'agaciro hamwe n'igitoro byatewe nabo yemeza ko bakoreshwa n'amashetani, ariko vuba bizotorega umuti.
Ibyo mubona ni ibigeragezo turiko turakora ibishoboka byose. Icyo mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona. Icyabitumye twabakibonye ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye, n'aba amashetani yakoreye n'uwabitumye.
Uyu ni President Burundi Evariste Ndayishimiye. Aya majambo yavugiye muri komune ya Nyabihanga iri mu ntara ya Mwaro, ahari hamaze iminsi habera igikorane cyo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi. Muyijya nino ku isi naho abaguye mu rugendo rweranda rwa Islam rwari rumaze iminsi rubera muri Arabia Saudite bageze ku gihumbi towe bateguriye muri intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Urusiya bwegetse kuri Amerika na Ukraine igitero caraye gihitanye abantu batatu bo mu ntara ya Crimea. Hidonido Mukanyisas. Makuru yacu tuyahere muri Arabia Saudite. Ibiharuro bishasha byatanzwe n'abategetsi ba Misiri byerekana ko abayisilamu baguye mu rugendo rweranda ruheruka kubera muri Arabia Saudite barenze igihumbi. Abategetsi ba Misiri babiri batanze no makuru ntibashime ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko abenshi mu baguye muri urwo rugendo ari abanyagihugu bakomoka muri Misiri. Aba bategetsi bemeza ko abanyagihugu ba Misiri baguye muri Arabia Saudite ari n'imiburiburi 63. Benshi muri aba baciye bashingurwa muri ico gihugu nk'uko aba bategetsi babandanya kubivuga. Bemeje kandi ko benshi mu basize ubuzima muri urwo rugendo rwabereye Imeka bahitanywe n'ubushuhe bwinshi hamwe n'imisunikano y'abitabiriye urwo rugendo. Abategetsi ba Arabia Saudite kugera ino saha ntacu baravuga kijanye n'izo mpfu, gusa bavuze ko basubije inyuma abaharugwa mu bihumbi bari baje muri urwo rugendo badafise impapuro zibemerera kwinjira muri Arabia Saudite. Benshi mu banyagihugu ba Misiri barashoboye yamara kuhaguma atamusha bafise, ari nako guhava babura amahoteli n'imihana bahungiramwo ubushuhe bwinshi, mu nyuma ubwo bushuhe burabahitana. Ibihugu bimaze kwemeza ko abanyagihugu bavyo bapfiriye mu rugendo rweranda ngaruka mwaka rwa Islam ni Misiri yemanga ko yabuze n'imiburiburi 63, Indonesia yabuze 165, Ubuhindi bwabuze 98, Amerika yabuze 2. Hari ariko n'ibihugu bitatanze gitigiri cabo vyabuze nubwo vyemeza ko vyukuri vyababuze. Ivyo navyo ni Yorodaniya, Tunisie, Maroc, Algerie hamwe na Malaysia. Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi mu Burusiya bwagirije Amerika kugira uruhara mu gitero cahitanye abantu batatu barimwo abana 2 gikomeretsa abagera ku 100. Itangazo ryasohoye n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Burusiya rivuga ko ico gitero Uburusiya bwemeza ko cagabwe na Ukraine kibwegekana kuri Amerika kubera misile zakoreshejwe ari zo Amerika yahaye Ukraine. Iryo tangazo rigira riti iki gitero cha misile zatewe nibigira nkana kwa nyagihugu mu gisagara cha Sebastopol kiri mu ntara ya Crimea kiri kugatwe ka Amerika kuko niyo yahaye izo misile Ukraine. Ni gitero kandi kibwirizwa kubazwa Ukraine. Ibikorwa nk'ibi ntibishobora kwijana. Intara ya Crimea yabereyemo ico gitero muri buka ku Rusiya bwayigaruriye mu 2014. Ukraine kugera ino saha naco iravuga ku vy'iki gitero eka na Amerika naco ira tangaza. Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari makuru agezweho ijyanino kwisi tuyabandanirize I Nairobi muri Kenya aho president w'ico gihugu William Ruto yavuze ko yiteguriye gukorana ibiganiro n'ugwaruka ruharugwa mu bihumbi n'ibihumbi rumaze imisi rukora imyerekano guyamiriza iduzwa ry'amakori n'amatagisi president Ruto yagize ati ugwaruka rwacu rwarifatiye mu minwe ibirabana n'igihugu cyabo barakoze ibikenewe byose kugira ngo bagwanire demokarasi ndabishimiye cyane tuzokorana ibiganiro kugira ngo turabingene ibibazo mwashize ahabona bitorego umuti twongere turabingene twokorera hamwe nk'igihugu n'ubwa mbere president William Ruto agize ico avuga kuri no myerekano ikaze iri kwibera mu gihugu cyose muri rusange ni myerekano iri kuba mu mutekano ku munsi wa kane ariko polisi yamijaguye ivyuka vyokera mu maso y'abayikoze yongera ibashwiragiza ikoresheje amazi afise umuvuduko munini abantu babiri baramaze kwirwamwo abarenga 20 barayikomerekeramwo abayitunganije basavye ko abakozi bose bogira igeregere ku munsi wa kabiri leta Kenya yari yashizeho umugambi wo kuduza amatagisi ivuga ko ari ngombwa ko ayo matagisi aduzwa kugira ngo ishobore kuzuza igihengeri c'amadeni ifise no kuronka amafaranga ikoresha itarinze gusaba amadeni mu makungu tukivuga ku vya Kenya ingabo z'ico gihugu zizoja kugarukana amahoro muri Haiti zizogenda ejo ku munsi wa kabiri bitekanijwe ko Kenya irungika muri rusangi ingabo 1000 muri Haiti kugira ngo seje guhangana n'amabandi abandanya gutera umutekano muke mu bice bitandukanye vya Haiti cane cane mu rwa mukuru Port-au-Prince ingabo za Kenya zari kuba zaragiye muri Haiti haraheze igihe ariko umugambi huza kubangamirwa n'abawitwariye mu mategeko bari abatavuga rumwe na leta ya Kenya amasoko ava mu gipolisi cha Kenya no muri leta yemeza ko ingabo za Kenya atagisivya rero zija kugenda muri Haiti ejo aho bukera Kenya niyo bijeje gutunganya ibikorwa vy'ingabo mva makungu zigiye gufasha Haiti kugarukana amahoro n'umutekano ibindi bihugu vyemeye kurungika ingabo zavyo muri Haiti ni Benin, Bahamas, Bangladesh, Barbados na Chad America naho izotanga amahera yo gufasha ingabo va makungu zizoja muri Haiti yo nta basirikare izo harungika aya makuru yose muruhejeje kumva nandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube ya tru Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini ivya Afrika ya gabinini vya Afrika tuyahere mu Burundi aho president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye atangaza ko ibibazo vy'ubutunzi u Burundi burimwo ari vy'igihe gito yabivuze asozera igikorane yaramazemo imisi ashimira Imana ku myaka 4 amaze ku butegetsi president Ndayishimiye yavuze kandi ko abashaka kugumura Barundi bakoreshwa na shetani kandi Imana izobahana nkuko yahanye abashaka gusubirira Musa igihe yakura abanyayisraeli mu buja muri Misiri abajanye mu gihugu c'isezerano Thierry Ndayishimiye atubwira ibindi kuri no nkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi.
Duhindure uduhe kwihangana imbere y'ibigeragezo tuzosanga mu nzira. Duha Barundi bose bashobore kwihanganira ibyo babona.
Uko ni ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana mu gusozera kuri wa 22 kwa gatandatu amasengesho y'iminsi 3 yo gushimira Imana ku myaka 4 amaze ku butegetsi. Ico yita ibigeragezo n'ibibazo by'ubutunzi n'ibya politike byarandiye myaka 4 mu Burundi hari ibibazo by'ubukene by'amafaranga mva makungu ubukwega ibibazo bitari bike idolari ry'abanyamerika ryaraduze cyane kubakenera ayo baranguza ibidandazwa hanze uburika barigeze ku mafaranga arenga 600,000 uko kuduga byatumye ibidandazwa biduza ibiciro byunyugwa hanike na gibitoro leta kandi yarafashe ingingo yo kuduza amakori n'amatagisi kugira ngo ishobore kurangura imirimo igihugu gitegekanye kanya. Imyaka irangiye kandi uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Bunyoni arenga Iyome ari mu gasho akaba yagirijwe kugomba gusenyura ubutegetsi, kugandagura umukuru w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ibyo byose urongoye igihugu cy'u Burundi mu gikorane yatunganije yabyise ibigeragezo by'igihe gito.
Abunze muri Abarundi umuntu mukoroni amaze kwigisha guhumuka. Ubwo n'ijya jambo kwa matorale yapfuye mu Barundi. Mubirare neza. Abuza amatorale turabuza amatorale. Amatorale asumaga kuri iyo soko yabo. Mugabo bakaza kwigisha ubunyabihanga yuko apfuye kuri amatorale. Ndaca bidodogera umukuru w'igihugu. Mwavuga ko iryo jambo ryavuye mu Barundi cyane n'abinjije mu Barundi baca babwira bati vuga yuko mubuza amatorale kugira ngo mugaragize igihugu.
Evariste Ndayishimiye rero yagiriza bamwe mu Barundi bikunda badakunda igihugu bakoreshwa na shetani ari nabo mvo y'ibyo bigeragezo. Aho yaradomye urutoke ku bacamanza abaciza ngondagonde indongozi ziyorobeka abadashigwa mu mabanga canke abayakugwamwo baca bajaha mu bamugwanya. Avuga kandi ko hari indongozi zigifise umutima w'ubugunge zigendera ku mabwire y'abakoloni. Abo nibo ngo batuma haba ubukene bw'ibidandazwa negwa bakabikora uko kugira ngo abarundi bashavure bidoge hanyuma bagumuke.
Aho tugeze ni heza cyane. Ibyo mubona ni ibigeragezo turiko turakora ibishoboka byose. Icyo mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona. Icyabitumye twarakibonye ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye n'aba amashetani yakoreye ngo babitumye.
Abashaka gutembagaza ubutegetsi nabo bagiranijwe n'intama mu mugani w'intama imfisi n'intare Apotre Mbayahaga Isidore yaciriye abari muri ayo masengesho. Avuga ko iyo ntama yahenzwe n'imfisi kw'intare yayitumye ko kugira ngo yishikirize intahe yo gutwara ibikoko byose byo mu ishamba. Intama yararengutse ya ntare icira yijya ariko yarabuze ubwonko. Icibwira ya mfisi yayizana iti
ubwonko nahuza hanyuma imfyisi igahindukira ati erega nyakubahwa ntigire ubwonko intati kubera ati ijya kugira ubwonko nari kuyihenda kabiri bayiciye amatwi ukayijya y'ibisembe ikagaruka uje kuyijya mu imari. Intare iravuga ati ngenibwire ndakwese koko intama ntigire ubwonko.
Pasteur Evariste Ntawuyankira asanzwe ari umuhanuzi mu biro by'umushikiranganje wa mbere ati mu batuma igihugu kidatera imbere harimo abadatanga ikori. Muri abo hari abadandaza bacuditse n'abakuru mu bucamanza, mu gisoda no mu gisirikare kuko babahaye igifukamunwa.
Kurengana kandi nakuzaniye ni koti ayo makoti yose mwambaye ni wanyu mwagoze naba nakwaye makoti yose mwambaye ayo mwaguze cyane aho wabazaniye.
Avuga ko nibyo bihangange bitari hamakori y'ibikogwa by'urudandazwa basanzwe bakora. Ibyo nabyo biri mu bituma igihugu kidatera imbere. Uwo muvuga butumwa yarasabye kandi ko n'amasengero yotanga ikori nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Bamwe mu bari baje muri ayo masengesho batifuje ko tubafata amajwi, barifuje ko umukuru w'igihugu yari gushira ku mugaragaro imigambi mikuru mikuru yoshigwa mu ngiro kugira ngo bashike kuri iyo mbona kazoza nahuvu ubujyo bw'iyo migambi. Ku bwabo umukuru w'igihugu yama yatanze icizere ko ibintu bigiye kuba byiza cyane ariko icibonekeza nuko biguma byunyuka.
Terive Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi. Mu Rwanda naho abacengeza amatwara b'ubutegetsi bw'ico gihugu bariko barifashisha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano intelligence artificielle mu Gifaransa mu gusakaza politike n'imishinga yabwo ari nako bibasira abatavuga rumwe nabwo ku rubuga rwa X. Ivyo biri muri rapport jasha yasohowe n'ikigo c'ubusesanguzi mu vyitangazamakuru muri kaminuza ya Clemson muri Amerika. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika aha i Washington DC mu isomerwe na Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Ubukangurambaga bwo kwikoranabuhanga buhuriweho mu gushimangiza imishinga n'imirongo ya politike y'u Rwanda bwatahuweho gukoresha programu z'ubwenge bukorano zizwi ku izina rya Large Language Model LLM zifasha gukora no gusakaza ubutumwa bwinshi icyarimwe nk'uko iyi raporo ibigarukaho. iki kigo cy'ubusesenguzi mu by'itangazamakuru kivuga ko urwo ruhumbira jana rw'ubutumwa bwacuzwe busakazwa ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter uba bugamije kwerekana ko politike z'ubutegetsi buriho mu Rwanda zishyigikiwe cyane. Raporo ivuga ko abambari b'ubutegetsi b'u Rwanda barimo no kwifashisha izi programu z'ikoranabuhanga zigezweho buzuza ku rubuga rwa X amagambo yo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abagenderewe muri ubu bukangurambaga nk'uko ikaminuza yo muri leta ya Carolina y'Epfo ibivuga barimo bo mu bihugu byo mu karere no ku mugabane w'u Burayi ndetse n'ab'imbere mu gihugu. Urubuga rwa X rubuza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya LLM ku miyoboro yarwo. Gusa iyi raporo ikavuga ko abayikoze nta bihano bumvise byafatiwe konti zikekwaho kurikoresha, ariko ko bitazwi niba hari amaperereza arimo kuzikorwaho. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, urubuga Africa Confidential rwatangaje ko leta ya Kigali yakoranaga na Jonathan Scott wiyitaga umuhanga mu kwinjira muri programu za mudasobwa rwihishwa no kwiba amakuru y'ikoranabuhanga. Uyu Scott utuye Washington DC yemeza ko yanakoranye na guverinoma ya Maroc mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Mbere yuko ikoreshwa ry'ubwenge bukorano bwa LLM risakara, ubutumwa bwinshi bugenda busubiramo kenshi mirongo migari ya guverinoma bwahoraga busibwa ku rubuga X rusanzwe rukoresha ubuhanga bwo gutahura ubutumwa busa na konti zikoreshwa n'abantu ku nyungu runaka. Iyi raporo ikavuga ko ikoreshwa ry'iyi programu LLM ryafashije agatsiko k'abashyigikiye Leta y'u Rwanda gusubiramo kenshi ibikubiye mu butumwa bw'ibyo bifuza gusakaza ariko badakoresheje imvugo imeze kimwe. Ibyo nabyo bikabagabanyiriza ibyago byo gutahurwa na programu ngenzuzi z'urubuga X. Raporo ivuga ko mu bakora ibi imyumvire ari imwe, igitandukanye gusa ari amagambo akoreshwa. Bityo LLM ikaba yaragabanyije cyane igihe ako kazi kabo kabatwaraga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abashakashatsi ba kaminuza ya Clemson muri Amerika bavuga ko agatsiko k'abashyigikiye ubutegetsi bw'u Rwanda kifashisha ubwo buryo bwa LLM n'izindi programu z'ubwenge bukorano basakaza ubwo butumwa bucurano bwinshi ngo buburizemo ubunenga leta. Ahandi naho izi programu zikabafasha gukora ubutumwa bwabonwa nk'ubwigenga bushimagiza leta ya Kigali. Ubu bushakashatsi bwasesenguye ibisubizo byo kuri murandasi bitangwa n'abashyigikiye ubutegetsi ku ngingo zigibwaho impaka rusange ku byerekeye isura ya Leta y'u Rwanda kuva uyu mwaka watangira. Ibyo bisubizo birimo kugerageza kuyobya ikiganiro ngo kive ku kunenga u Rwanda ku gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo no kunenga Perezida Kagame. Abashakashatsi bavuga ko ibyo byakorwaga akenshi binyuze mu kwitsa ku nsinzi z'amakipe menshi leta itera inkunga nka Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain. Izi konti raporo ivuga ko hafi ya zose zagumye gukora zanacuza ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa busubiza ku bucukumbuzi bwa Rwanda Classified ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams. Iyi raporo yasesenguye konti 164 zigaragara ko arizo nyir'ubutumwa 1650 kuva uyu mwaka watangira, kandi biboneka ko izo zagendaga ziyongera uko amezi ashira. Nyinshi muri izi konti raporo ivuga ko n'ubu zigikora. Mu busesenguzi abashakashatsi basanze kimwe cya kabiri cy'ubwo butumwa ari ubushyigikira aho u Rwanda ruhagaze ku ntambara yo muri Congo Perezida Kagame ashinjwa koherezamo ingabo no gufasha M23. Ubwo butumwa inshuro nyinshi bushinja Leta ya Kinshasa gukora n'inyeshyamba z'abahutu za FDLR mu burasirazuba bwa Congo zifitanye isano n'abakoze jenoside mu Rwanda. Ubu bushakashatsi buvuga ko ubuhanga bwo kuremekanya amashusho n'amafoto nabwo bwakoreshejwe ku bwinshi. Aha raporo itanga urugero ku isura y'umunyapolitike Victoire Ingabire yafashwe igahuzwa n'ifoto y'umurwanyi w'inyeshyamba uhetse imbunda ya machine gun. raporo y'ubushakashatsi ivuga ko ikoreshwa ry'ubwenge bukorano AI byatahuwe n'amakosa yagiye akorwa muri ubwo butumwa. Ubu butumwa bwagiye bugaragaramo kubw'impanuka amabwiriza yahawe programu ya ChatGPT ibimuzifashishwa ndetse n'ibisubizo yatanze. Igisubizo kimwe cyavugaga ngo nibyo ibi ni ubutumwa bw'ibitekerezo 50 byo gushimira RPF inkotanyi ugenda busozwa na hashtag thanks Pekam. Ibura ry'umwimerere nyakuri mu myitwarire y'izi konti ryatahuwe neza n'imiterere y'ubutumwa zishyira ku rubuga kimwe n'ikoreshwa ryumvikanyweho rya hashtag. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko intego zigamijwe mu gukora ibi zigiye zitandukanye. Mu ngingo imwe y'ubukangurambaga, abakoresha za konti zinyuranye bari bafite akazi ko kwibasira igisirikare cy'u Burundi ku mikoranire bivugwa ko kigirana na FDLR muri Congo. Benshi muri aba bigaragara ko bakoresha konti zabo zihariye ariko zigashyirwaho ubutumwa bwateguwe mbere na programu z'ikoranabuhanga. Ibyo abashakashatsi bavuga ko byagaragajwe ku ruhande rumwe no kuba bwinshi muri ubu butumwa bwarasohowe ku masaha asanzwe y'akazi bukeye akaba ari bwo busohoka mu minsi y'ikiruhuko cyo mu mpera z'icyumweru. Bagashimangira ko ibyo bigaragaza ko abatangaza ubwo butumwa babikora mu minsi y'akazi.
Asumta Kabuye, urakoze kuduteza ijwi ryawe udusomera ino nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ngaha i Washington DC. Tukivuga rero ku vy'u Rwanda mu mpera z'indwi twaraye dusozereye, imyamamazo y'abazohiganira intebe ya Perezida w'u Rwanda yaratanguye. Mu ndwi iheze twarababwiye ingene ivyo kwiyamamaza vyagenze ku mukandida wa FPR ariwe Perezida Paul Kagame hamwe na Frank Habineza wo mu mugambwe uharanira ibidukikije. Uno munsi naho tubabwira ivyo umukandida Mpayimana Philippe yakoreye imyamamazo yiwe ya mbere mu ntara y'Iburasirazuba iri mu karere ka Kirehe. Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Fulgence Hakizuwera.
Mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe niho Mpayimana Philippe wiyamamariza kuyobora u Rwanda yatangiriye ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Uyu mukandida wivugira ubwe ko ataje guhangana na Paul Kagame usanzwe ayobora u Rwanda asa nk'ubibona ko bisa nk'ibidashoboka gutsindira uyu mwanya, ariho ahera asaba abaturage ko nibatamutura bazibuka ko hari ibitekerezo bifatika yabagejejeho.
None ubu tugiye nanone kongera gutegura imigambi abo muzatora nibyo bazashingiraho, abatazatorwa hagataho ntimuzabe kure, muzatega amatwi muzavuge muti nubwo Mpayimana tutamutoye hari igitekerezo dushaka na murebe ukuntu cyaganirwaho. Nibyo tuba turimo, ntabwo ndahamya ko nimutantora ijana ku ijana umubare muzantoraho uzawufite agaciro uko uzabugaragaza ko hari bimwe mu bitekerezo mwashimye bigaragaza urwo rwego rwo kuntega amatwi no gushaka gutanga umusanzu hamwe nanjye.
Muri iki gice cy'icyaro Mpayimana yatangiriyemo ibikorwa bye byo kwiyamamaza hagaragaye abaturage bake ariko kandi benshi ugeranyije n'uko ubushize byabaga bimeze. Nibura abantu bari hagati y'ijana n'ijana na 50 bari baje kumva ibyo avuga mu gihe mu kwiyamamaza k'ubushize babaga batageze no kuri 50. Ijwi rya Amerika yegere bamwe mu baturage bari bateraniye aho uyu mukandida yiyamamarizaga ibabaza uko bamwakiriye dore ko yaranacungiwe umutekano mu buryo busa nk'ubuhagije. Abo baturage batazuyaje bati ni umuco twigirira wo kwakira abashyitsi. Bumvikanishaga ko bigoye gucengerwa n'ibitekerezo by'uyu mukandida mu gihe Paul Kagame ategetse iki gihe cyose kandi mu buryo ubita ko bubanyuze.
Impamvu nawe hari icyo ubona kuko bose kuba bose baza bakagira gute imiyoborere myiza irabigaragaza kuko ntabwo bavuga ngo kuba yaje hano yaje twamwakiriye n'ubuyobozi bwamwakiriye nta kibazo.
Byose ibi byose turi kubona ahangaha tubikesha Perezida wa Repubulika, niwe waharuye inzira yo kugira ngo ibi byose bibe. Niwe waharuye inzira yo kugira ngo byose bibe. Na wundi muntu uriya musaza azatuyobora ni gihe nikigera ni yasaza Imana izakora ibitangaza yiyuburure yongera tuyobora ari umusore. Kereka urupfu rwonyine nirwo ruzamudukiza naho ubundi turi kumwe nawe.
Mpayimana Philippe ariyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri. Ubushize ntiyahiriwe namba kuko amajwi yabonye atanageze rimwe ku ijana. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo anenga mu butegetsi bwa Kagame abishingira ku byakozwe bitanogejwe. Nyamara mu Kinyarwanda kijimije ati sindi guhangana nawe.
Niba turo tuvuga duti ndashaka gutsinda amatora. Nicyo nicyo mvuze si kindi kubera yuko hari n'ibintu byo guhangana twabivanyemo turo turavuga ko duhatana abanyarwanda tutangiye kumenyera icyo ari cyo amatora kunenga nibyo dushingiraho duteguriza ingamba tuba twabahaye kuko tumara nyine n'iyi myaka yose irindwi imanda ishize niyo yatumye mbona ibitarakozwe n'ubwo ko nashingiye ku byakozwe ibitarakozwe neza navuze ibyo tuzakora buriya bituba dushingiye ku bitarakozwe neza mvuga imihanda uburyo ikorwa si ukunenga se
kugeza ubu Mpayimana Philippe umukandida wigenga ndetse na Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda niba bari kwiyamamazanya na Paul Kagame usanzwe anayobora u Rwanda kugeza muri manda ya kane ashaka kandi yizeye gutsinda nk'ibisanzwe abanenga ubutegetsi bwa Paul Kagame bavuga ko aba bakandida bandi basa nkabo kujijisha kuko abafite imbaraga badahabwa umwanya wo kwiyamamazanya nawe gusa yigeze kwivugira ko atari we wakwiremera abahangana nawe bafatika niba ari ntabahari. Filijansa Kizuera, Ijwi rya Amerika, Kirehe.
Ijwi rya Amerika tugeze ku mwanya w'amakuru imikino na sport duhera mu Burundi kwera mu ntango z'umwaka uza abarundi bagiye gusubira kwirabira umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba ukinira ku kibuga Intwari urongo ishamu ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko umusezero wa kijambere wari waratebeje ibikorwa wamaze kuboneka inkuru ya Desire Hatungimana.
Iyo nkuru nziza ku bakunzi b'umupira w'amaguru yashikirijwe kuri no w'Imana na Alexandre Muyenga rongwesha namwe y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yabishikirije ibuye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahabereye inama y'abose ya FFB. U Burundi bugaheruka gukinira ku kibuga Intwari itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2021 bukina n'igihugu cha Centrafrique aho banganije ibitsindo bibiri ku bindi.
Ikibuga turizeye yuko no mwaka kizuba carangiye kuko nta byinshi bisigaye nivyo haracyasigaye cyane cyane gikogwa kijyanye n'umusezero kuko ibindi byo byo bigenda neza ariko naco nyene ivyo umusezero turashobora kuvuga yuko mwuko kwindwi dutangura ibikogwa bishobora gutangura nyezina.
Iyindi nkuru nziza yavuye muri iyo nama yerekeye imigwi guhera mu mwaka uza umugwi uzotahukana igikombe cy'ihiganwa cy'u Burundi uzohabwa miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi mu gihe zahora ari 35. Muyenga amenyesha ko imigwi ikoresha uburyo bwinshi ko mu gihe cyose bizoba bishoboka ako gahembo kazongerezwa.
Turagerageza kujyana n'ibihe kandi biri mu byo twiyemeje n'imbere yuko dutogwa twaravuze yuko uko uburyo buzogenda buraboneka tuzogenda turaduza no kuvuga naya izi miliyoni 50 twavuze ntibisigura yuko n'imyaka izokwirikira ruko bizovana twemwe mwa twipfuza yuko buri mwaka ari gishoboka twoza turongera ko ariko ibyo nabaye ndafundika guhera uno munsi nuko mu mwaka uza muri championat bacha dutangura mu 18 tugiye kuzohera kuri 50 birashobora no gukunda no kundi mwaka uzokwirikira tukongera ko.
Umupira w'amaguru kandi kuri no w'Imana Buganda mu ntara ya Cibitoke harabereye urukino rwateguwe n'abakinnyi mpuzamahanga basanzwe bakina umupira w'amaguru bakinira umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba. Abakinnyi bagabuwe mu kabiri bamwe baje mu mugwi wa Ndayishimiye Yusuf akinira Nice mu Faransa abandi baje kwa Saidi Ntibazonkiza yahora akinira Simba yo mu gihugu cya Tanzania. Aba bakinnyi bateguye urwo rukino kugira amafaranga avuyemwo bayafashishe abanyagihugu bo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura batayizabo biturutse ku myuzure. Umugwi Ndayishimiye niwe watsinze wa Ntibazonkiza ibitsindo bitatu ku busa. Ali Ndayambaje umukinnyi wa kera muri Olympic Star arashima icyo gikorwa cyabo bakinnyi ati byerekana ko naho benshi muri bo bataba mu Burundi ibera iwabo bibaraje ishinga.
Nukuri kijya gikorwa cyakozwe n'abakinyi nawe reka kugikengurukana n'igikorwa cyiza gose abakinyi twamenyereye twumva ko ari abantu bamari guhabwa uyu munsi nabo baratwereza yuko nabo bashobora gutanga tukama twanavuze yuko tanga gutanga imigisha rero nibashobora kujya gukubitira ko bajya abantu bari mu ngorane baraza kubasabira imihezagiro ku Mana gutyo rero abakinyi nabo akazi kabo gahize kagende neza ni igikorwa cyiza ahubwo twahamagara n'abandi gutunganya ibikorwa nk'ibyo byo gukubitira ko abari mu ngorane nk'izo
muri basketball naho inkino z'amajonjora zarasozerewe kuri no w'Imana nta mugwi n'umwe wo hagati mu gihugu washoboye kurokoka Lesipo Kerne Jimukana na New Stars z'Ibujumbura nizo bandanye higanwa iyo migwi iziyongera kuri Dinamo Urunani Remesha na Tigers habihiganwa rizohuza iyo migwi yose umunani hasigara ine iyo nayo izocikina inkino za kamarampaka aboneke uzoserekira Burundi mu nkino za Basketball Africa League BAL Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika nino ngaduce dusozerera makuru yacu ya kino gitondo mwakoze kudutega biri kuri mikrono muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Nininahazwe turongera makuru ari imbere